Njengengxenye yokubungaza usuku luka Nelson Mandela olubungazwa ngamazwe ngamazwe, umnyango wezempilo eGoli usubuyele kumkhankaso wawo wesibili we-surgical marathon. Umnyango uthi lolu hlelo lwasungulwa ngo-2023 selubeke impumelelo njengoba libambe elikhulu iqhaza enciphiseni isibalo sabasilela emuva ngokuhlinzwa. Ngaphezulu kwalokho, umnyango uthi kuyibophezele ukuhlonipha uMadiba ngokwenza umehluko empilweni yabantu baseNingizimu Afrika.
Isebe lezempilo eGauteng liqhube isigaba sesibini sephulo lalo senkqubo zotyando kwisibhedlele iChris Hani Baragwanath eDiepkloof. Eli phulo lasungulwa kunyaka ophelileyo ukunika iwonga kulowo wayesakuba ngumongameli welizwe, ubawo uNelson Mandela. Kwaye ngokwesebe ukusukela ngoko eli phulo sele lizale iziqhamo ezihle ngokutshintsha iimpilo zabantu.
This one is the second phase now of surgical marathon. Not a backlog now, because you remember we were sitting at 37,000 when we started this marathon last year, when we launched it during Nelson Mandela Day. So now is the second phase of waiting list now. People that have been waiting, that now are waiting, doctors said they must be operated. So it's 700 that we are going to do today. You will see on the screens there that the numbers are coming. Already we are pushing for 200 as we speak, and we are targeting that 700 before we finish this process in the afternoon.
Umphathiswa wezempilo eRhawutini uNomantu Nkomo Raliho njengoba iqhubeka nenyathelo lokutyelela isibhedlele kwiphondo ukwenza uhlolo. Uthi kukho iintlelo esele zikhona ukuphucula izibhedlele zoluntu.
Into esiyifunayo yinto ubana abantu bangayi emakliniki nasezibhedlele bayofola amatyuba agcwale khona. So yenye yezinto esithi xa sihamba siyaba-encourage to prevent diseases. One of those healthy works that we are doing. But again, in our hospitals, we have a campaign that we have launched. You know it. Hashtag Asibe Healthy. You know that campaign that we are doing, going to every area. We are relaunching it soon. Mtalatala is busy. He is going to invite you, because in the 7th administration, we must relaunch the campaign, because it has helped us to reduce some of the burden of diseases that we are having in our communities.
Kwimizuzu yakhe yotyelelo umphathiswa ubuye waya kwigumbi labazali ukubona kunye nokubapha izipho bona nabantwana babo, ukusasaza umoya wokupha njengenye yezinto awayekholelwa kuzo lo kaMadiba. Kwiindaba zeSoweto TV, ndingunomzabalazo Mduka eDiepkloof.